Sikubingelele sibongele uyichannel sibonga ithuba uNkulunkulu ke kulonde kubusisa la ukhona khona ngathi konke okwenzayo kungaphumelela konke okwenzayo kwenge ithela ithelo sibheka nje udaba lamaphupho nje wayelo ichannel inflicky uma umusha kuyona ingosi ngeyamaphupho sithi dreams and insight la sibheka khona iphupho bese sikunikeza an insight kulelo phupho lelo noma ukukhanyiseleka kulelo phupho ukuthi nako okungenzeka leli phupho lingakubeka ke siyakholelwa ukuthi iphupho lingeke laba nemeaning eyodwa ngoba abantu bahlukahlukene kukhona abantu abakholwayo kukhona abantu abalandela isintu kukhona abantu abangalandeli nix so lelo phupho lingahluka ke komunye nomunye nangokho kwenkolo esivela kuzona futhi kodwa ke namhlanje yena mina ngupastor Oningi ngibheke udaba la emahlubi from Eswatini ukuthi ngibekelele pastor Oningi mina ke ngibuke ngiphuphe make e-13 angazi noma kusho something thank you so uma sibheka la sike sakukhuluma ngokuphupha ugunda namhla sibheka la nje ukugunda umuntu wesifazane ukuthi uma umuntu wesifazane ungenazini wele ugunda noma ugundile yiloko singakubalula number 1 umphupha ungenazini wele uPaul uma ukuthi umuntu wesifazane uya ugundile noma ugunda izinwele lungasho ukuthi ke lindela ukuthi umyeni wakho uzokushiya uzokwala ungalindele kumekudala noma kuyisaliwa kazi vele number 2 uma uphupha futhi ungenazi inwele kuPaul obubonga isifazane ugundile noma futhi ugunda inwele lusho kusizi nokuthi umyeni wakho angasandluli emhlabeni esikhathi misiza yiseduzane number 3 uma uphupha ungenazi inwele sithele njengoPaul olobuma ungowesifazane ugundile noma ugunda inwele lusho kuswela lusho kumntula lisho inhlupheko nokuthi ungase ulahlekelwe yingcebo number 4 siyaphetha uma uphupha ungenazi inwele sithele futhi njengoPaul uma ungowesifazane ugundile noma ugunda inwele lungasho ukuthi zokuba nechilo noma uzothelwa yichilo noma uzothelwa yihlaso futhi ulahlekelwe nayisithunzi nodumo kubantu siyabonga ke uNkulunkulu akakulonde kodwa ungakhohlwa ukuthi ukubalikelwe nokufanele ukusubscribe ukulike la le video nanokunikela uma ukuthi umuntu obusisekile onamandla okwenza njalo noma unothando lokubona i-channel ithuthuka nalo kombi appreciation ukuthi nisekulethela ke la maphupho masonga sikhathi.